gone.
Sasha futhi unosesibona nesha shout out to zakhala lena eSoweto abantu bathatha isinqumo sokuthi bakhiphe zonke izipaza zabantu bokufika kahle kahle nje bathi nje bafethu sesana izimpahla zenu ezingaphakathi asifuna izimpahla zenu kodwa nje asinifisi ukuthi nibe khona lana. First of all, sitayisela izimpahla ezisuke sezibolile izimpahla eswe zingekho ready for thina, so sithatha isinqumo sokuthi bafethu kiss and say goodbye kunina bafethu ayikabe. And abantu baseSoweto basho nokusho lapha ukuthi uma kuwukuthi mhlambe uyazi ukuthi unendawo erentisa umuntu omnyama, uzama ukuzenza isihlakaniphi, uba rentisa isinyanyela, uzoba nenkinga. Singazo tunaye i-report evela khona laphana kwaDudula News. No more foreign spaza shop in Soweto. Operation Dudula and community members have vowed to close all foreign spaza shops in Soweto and no one will be allowed to rent out his or her property for foreign spaza shops without consulting community members. Ngamanye amazwi, nongabe unodende le ndawo engakanani ofisa ukurentisa ngayo, but uma kuthi uzimise ngokuthi uzorentisa, urentisele abantu bokufika ukuze bavulele izipaza shops, uzoba nenkinga uma ungaqalanga ukukhuluma nomphakathi. Kuzomele ukuthi ukhulume nomphakathi ubachazisele izizathu eziqinile ngalo senzo sakho ufuna ukusenza. Ngicela ukuthi asingana kukhulu ngamagama, usitshela ba comment section ukuthi lothini uvalwa ngalesi nqumo esithathwe abantu bale eSoweto. Ngabe hamsana nalo noma bafethu izwe elethu lo. Asincunzule, sincunzulelane. Hallelujah.